mbae babelela ye ayoka bangote o ngana tomboli kaka maboko pamba akiti mbangu ayoka losambo e Yesu azali awa 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 Yesu azali awa